makofi tu kwa Yesu.
Nani kama wewe, nakuinua Mungu wangu leo.
the name of Jesus. When we say amen, it simply means let it be done. Hallelujah. Say with me, amen. Amen.